kɔlɔsili kuma fɔ u ka kuma senfɛ tarata don jamana ka marabolo ka tɔnba marabiyɛlen ye wasanbulo n'o ye kɔngrɛ ladɔnniya kalo tɛmɛnen na.
The bipartisan infrastructure law, CHIPS and Science Act, and Inflation Reduction Act.
Ko Ameriki nafolo sɔrɔko ministiri ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ damadɔ ta walasa k'a yɛrɛ tanga jurudonna ma min ye dɔrɔmɛ miliyɔn 31.4 ye nka a ka ca la fɛɛrɛ damadɔ bena ban wa Ameriki be se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a ma se ka fɛɛrɛw kɛ jurusarali dafabaliya la juwɛn kalo daminɛ na. Republikɛnw ka wasadenw be ka musaka dɔgɔyali ɲini ka kɛ sarati ye walasa ka juru dancɛ kɔrɔta nga Biden b'a fɛ dan ka wuli k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye.
Pass a clean debt ceiling here without some form of spending reform.